nagushizeho Nzabana nawe ibibazo biteye Nzabana nawe mbuna barubana Nzabana nawe mbubanze imbere Nzabana nawe mbuteye bagushizeho Nzabana nawe ibibazo biteye Nzabana nawe mbuna barubana
Chirazira sinabishobora Tanga mu maboko y'abatakebwe Chirazira sinakwihanganira
Amaraso y'abamenekera imbere y'abanyabya
Chirazira sinabishobora
Tanga mu maboko y'abatakebwe
Kumusozi Tira zira sinangi angani